Mimi
naenda kushtaki kwa babu, umenitukana madenchina.
Mimi naenda kumwambia bibi bwana mbaya mimi get out afu mimi tena please.
Subiri.
Mimi chase.
Nenda, 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 nenda kwa babu.
Haya, subiri.